anyị ji obi mwute na obi iri uju
na-ekwupụta ọnwụ bịa gburu
nna anyị
nna nna anyị
nna nna nna
nwanne nna anyị
nakwa nke mpa anyị tọ
maazị Alphonsus Wadiegwu Ugwu na akpamkpa agụ
onye a na-etu dịka ọyọkọ ọyọ mgbe ọ dị ndụ
otu a kwụsịrị ọkwa mozi anyị esi wee gaa
mọnde
arụ ya arapụ imirikiti imime ọchụwadị gaba na bịa bụ ụmụ ọkpụ
tuzde
ndị ụka ma ọrịa anyị abalị
wenezde
ụmụ inyom ụmụ ada na ụmụnna ma ọrịa anyị abalị
tọzde
ndị oji ugbo ma ọrịa anyị abalị
fraịde
ụmụ ajadụ ndị ọlalala na ndị ọlalala ha gbụ ọrịa anyị abalị
satọde
adọkwụnye arụ ya n'ime anyị
nakwa sọnde
ejere ụka ekenye masị nju udo mere na-enwele na-emere ya chọọchị
ndị ọla bụ wee laa mmụọ bụ
Mrs. Agnes Onyalala Magụ
nwunye ya village
Mr. Ishiebuka Agụ
nwa ya nwoke Awada
Mr. Ọnụwa Agụ
nwa ya nwoke Ọnịcha Prison chefuo nke a
Mrs. Magi Mona Mmadụ
nwa ya nwaanyị Ogboko
Mr. Livinus Agụ
nwa ya nwoke mortuary attendant Aba
Mrs. Ọbịageri Ugwanarị Atụ
nwa ya nwaanyị Nnewichi
Papa ka mkpụrụ obi gị na-achọghị nsogbu zuo ike n'ime onye nwaanyị amen
onye tinyere aka n'ọkwa bụ
Mrs. Agnes Onyalala
n'aha ezinụlọ